ubaba uThuli namanene mbiza negama abantu bamazi ube umculi kwamaphumulo shithi nje kwama ngilapha nje ngisuka khona impela kwangoni kwantu abayikhala amazi mothatha
aha mhlamba ukusibingelela ngomcodo nje bezozwa kahle balalela thi ngizolokho nginonxa kancaka nje kanti mhlamba ngiyabakhohlesa
uNkulunkulu wami wavela ithinta lapha engithanda khona
Angafika kuyo wami, ngajabula.